Kadhi nyime koda Elton Otieno eni higni maloyo apar nyaka ne tend loch gwenge e pacho kaindi kendo kelo telo machiegni ne jopiny. Gwenge mathoth oseneno teko mar devolution kendo gombo mondo jotelo mekgi omed tiyo negi. Ma oneno e gwenge gweko mag Central Alego Ward e County Nuero ma Siaya, kama jopiny mor ahinya kaka jotelo wadgi e Ward Nuero osekelo dongruoge mathoth ma bende gineno. Kana giloso koda TV Nuero mar Lolwe, jopiny go ero lero ni gin gi mor ahinya koda devolution nikech emomiyo koro gineno kaka kata mana kaka wang'apeini molosi, mago mokete maram, kuonde gweko mag skunde mong'ere kaka ECD ma bende oger, kuonde gweko mag thieth, basari, kunyo pi e kinde mamoko ma bende giseyudo e bwo telo mar migosi Leonardo Riaro ma bende en MCA ma Central Alego. Jopiny gweko wacho ni manero en yo makende ma bende jotelo duto e Siaya County mangima owinjore okopi. Kendo gikwayo telo mar County ma Siaya mondo okelnegi omenda moromo e dongruoge e kor gwenge makono.
Kama untiere ni kae, mae en mana bungu. And you can see structures uneno ECD nitie and is among the 21 ECDs mani South Central Alego, almost each and every school within South Central kod ECD. Manu pongezi, kama wachungi endarani, mweshimiwa ni ingenen mweshimiwa maja wa ukataji. Okonyo nyaka the South East, kama nyocha barabaru tamuchopo nyaka kitu school, mweshimiwa kado South Central bodo nyo nyaka South East. Oonga nisha watu gusia ya township bende. Koro in department my road structure is excellent okadwalose in the department of education we are fine road structure bende ber eh facilities bende na inokote mukelonwa basaris bende wayudo koro wan gimodongnwa manan koro the county government give speed up survey maneno to misamba mondo jo local oyudo kama gintiere okwadwa koko moko mane ntie kat used to be between us and dominion we don't want them
ka wane yeka wawote yeka eni barabache mane yeka osebedo ki olosgi maber through mheshimiwa kendo obogi maber ma gin koro yore manyalo bedo passable koro kumano wadwoko nero kamano nikech seche ma wan kod issues aina go wabedo piny together kanya wadwo osewachono to kwasebedo piny to watero ne ripode wago to kawo ripode wago to otiyogo kaka owinjore koro wan e central ka okwane ka nitie pek e yo weche mag tije kaka mheshimiwa Tiyo osetiyonwa maber nikech moloyo iwacho ni mondo mi maendeleo obed kamoro ka onge gimiluongo ni barabara no onge gimanyalo timore
koro weche mag somo especially ECDs migero osetiyo matek kaka MCA wa mondo mi rang'iny magwa mag weche mag somo ochop kare, nyithindwa mondo nuang somo maber. Schools moko bende nyalo ger kaka mawantiere machiegni ka, miluongo ni Kamlaghera. Gin skunde meyande akano ketun pesa boger gibotie gi nyithinde nitiere some igi. Koro wan kod mor makende ni tich ma Central Alego tire mopogore kod wards mamoko. Nikech japiny nyaka ket bubedi public participation buyier gima dwaro ni mondo mi otimne emomiyo ineno ka wan wapogre kendo kod wards mamoko
I central waka wasebedo MCA musebedo koritowa kwachokre wan sublocations aboro ti I sublocations aboro gi kantie wach moro twabet ga piny to yie bet kodwa kendo tudre ga kodwa maber kobedo kodwa wasebedo ka korko hospital anawuoyo kaka nyamrerwa ma Central Alego to osebedo kodwa kane wan kachako ne mwalo nikech wabedo ga karachiel tabro chako gi nyadhi sani wan guod nyaka kama mine nyuolie osetimonwa maber wadhi uhembo ogeronwa hospital uhembo community dispensary hospitalwa kanyo osetiyo kodwa maber ma kaka nyocho wanyise ni koro wadwaro na ward ma moni nyuolie to moni nyuol ga kuro kata sani wadhi kochieng osetiyo kodwa maber I osiptal omiyo en jatelo milosogo
ka wad kwayo dongruok mwadwaro to giwuok nwaga I sublocation ka sublocation to kore kwatimo nadi ikaw mheshimiwa wambi thuolo to kao pesa to keti to beti budget to wanwang'o gigi ikindwa machiegni to kowo gumano kodo kaka en mheshimiwa inwango kama mheshimiwa tiyo nyaka kodo local organization kaka NGO na neno ka boda boda boro ukelo njo boda boda pikipiki boda boda arambe ukelo njo boda boda tent gukombe boda boda segeri the same ukelo ndigi tent kodko kombe boda boda youth groups mamoko ukelni gwen gichiembu gwen koro wadwokon mheshimiwa erokamano ahinya ahinya ahinya.